Thank you. Welcome to West Philly's own Cosmic Lounge, where we bring you the very best in soul and jazz. Tonight, Miss Diva Blue.
Da 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 Shadow, 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 baby. Thank you.